Every week, dial *144*8# to recharge your MTN account with 10 Rand airtime or more to stand a chance to win a share of prizes worth up to the value of 8 million Rand. And don't forget to subscribe. Danko. Welcome to our fans on TV. It's the MTN 8, Sikukune 0, Cape Town City 1. I'm joined by Kilawale Kosi.
Hey, see you.
Hey, come back.
Malanga ayawafani. Achiga na levere. Iyo iyo mama yakala.
Kakala.
Namhlanje isikhukhune singjoyinile. Ngale ngaphandle ngiyohlala naso.
Lana.
U-Eliyodi yena man uyakhala nothabza. Angina ndaba ningjoyinile.
Ngaphandle.
Hey guys.
Yo, I'm going to bed.
Yazimpintshami kukanjena ne. Ekuseni ngenze i-video ne ku TikTok. Ngabatshela ngathi fellow Cape Town City enganama support. Ma support akhona ivalele le Cape Town.
Yeah.
So today ngi supporta yele ntuzana
Cape Town City.
So just imagine mfethu, I was the only one. Stadium song.
Support the Cape Town City.
And support the Cape Town City.
Really?
Yes. Ngoba ngikhumbula ma Corey Cole.
Yeah.
Cabanga ngiphenduke ngathi ngiyakhula nyana mangithi yeah but abantu babheka ngathi yes Cape Town City yes.
U celebrate we won.
Ngiy won mfethu. Ngiy won.
Kuso sonke le stadium.
Yeah mfethu. Ngiy won. And not ukuthi bebangekho abanye.
Yes.
Bebakhona ukuthi amagwala. Ngoba ngithe mangehla but killer nathi bese nawe yabo bangihlebele nathi bese nawe
hayi
ayashona malanga ayashona emalanga skodo ayashona malanga ayashona emalanga shona malanga shona malanga
ya
shona malanga skodo shona malanga yeah guys but anyway congratulations ku Cape Town City man of the match uMagaya
Bonke abe Cape Town City
yeah khona lentwana lesiwa kubhakania
Fortune Makaringe
yes
yeah ngiyamnika naye
udlalile le
uya ungidlalela
bathi meka sama penalty killer
no
wena uthini
no kahle angithi nabo dala ba benefit
yes
Sundowns
yes
Pirate
2
Skukune
3
baze babale nami bathi Kaizer Chiefs
4
so uma wonke ama team ku PSL a benefit
yes
nabo bane right mangabe ba benefitile
right
yes bakhalelana
angazi
mina angazi ukuthi bakhalelana
angazi
endoda kanti bafuna ku robbe bani balayekile
Uzukhila. Yokhila siyeke.
No. Ayenze bakhale. Yazi mfuna ukutshela into eyi-1 uThabza ne. Ya intwana yami ya inayi ingqondo i-grand. But angithandi nalendlela le azokhuluma ngovilakazi ngakhona yabo. So ngithe mangivuka namuhla. Ngathi ngiya ePulukwane. Ngiyo supporta ini da? Engqondweni ngafika uThabza ngathi no angeke ngize ngiye kusikhukhuni
never
khumbula uElliot noThabza igulane zaku sikhukhuni
yes igulane kanjani
igulane like uma bathi khona abantu abagulayo like ngekhanda abangekho 100%
yes
uThabza noElliot
Elliot wasara
yes Elliot wasara eh abayekho 100% kuna something etintwi yasuka 1 cent nyana
Ngazi,
you remember why?
Why?
Inkomo ngingayisho lento. Ayigazi chinchi gama. Mangabe ujamlodi.
Yes.
Noma ngafika umuntu ayithenge leyo nkomo. Izofika lapha kube ujamlodi.
Kahle kahle.
You understand?
Yes.
So usikhukhuni uyikheza chips.
U Elliot
uyikheza chips. Uke wabona unless u Elliot if uyigay. there is a difference ngoba khona i statement sakhe khona i statement sakhe engisizwile la and that's uy gay yabo but mina I know ukuthi indoda mangabe ishada umfazi waka Sikhosana
yes
makafika la ekhaya uzoba wakasibeko uya understand so u Elliot uthi ushade isikhukhune uya understand wachinja waba usikhukhune anga understand mhlambe kunobugeya nyana
akushadwe yena
kushadwe yena mfuna ukwazi ukuthi indoda yakhe ubani ngoba nawe indoda no mara asibeke straight kusho yena mina ngihamba la anyathele khona uthe ushade nesikhukhuni ene mangithatha ukubheka uElodie uri wa Sara so u Sara umuntu wesimame
Yeah.
Then okay asibeke.
Uzombeka inkingeni ekhaya.
No, akusinkingi. Elodo
yelephile phole.
No, kukhona. Yabona intambo mangabe ayifiki kahle ku paraffin.
Yes.
Isibana sivuthi kahle.
Yes.
Siba na something kinganyana.
Yeah.
So if u Elodo
yes.
Wa Sara.
Yes.
Ufihlela u Sara.
Yes.
Ukuthi una u chocolate box ngani.
Yes.
Ngoba uyabona u chocolate box uye wamchinja igama ukuthi eze kusikhukhula guys sorry but Elodie to be honest ukuthi ngihambe ku statement sakho uyigay uyi twin plug angeke uzwe uthi uyindoda ushade bese uchinja isibongo
kungakho
ya bese ngiza kusikhukhula ulo uThebs uThebs angkosi yami unenkinga naye une same problem lelo babakhe uElodie ngoba bajuthana ngento engekho badonsana ngentambo iphara yothisha emanzi yabo ngoba mhlambe naye una isincanakazane lapha kaSikhukhuni unathi dadathi bathi hayi kuze ube la ube necheri ngoba ubushimane bokuhlasela kumele uchange ubo Sikhukhuni but angikho lapho guys and
man of the match
no before nginike man of the match ngifuna ukuthumela le message kumfana nami ntu ngiyanicela guys nifikise le message kuvilakazi kumfundo vilakazi
ini
no ngiya under akukhona abantu abablema umfundo vilakazi the way adlala ngakhona ibhola uya understand thina ka Kaizer Chiefs mangabe umfundo vilakazi khona into e wrong yenzile ngandasene sohlala naye phansi ngendlela e right so umfundo ilima ezikhuluma ngawe ungazithathile ikhanda bathi uyasho bolter uwenzani guys ngicela ukubuza mangabe ama supporter we Kaizer Chiefs lawa ablame umfundo nawo chaza ukuthi sometimes awekho right you understand if uyiwo but I don't believe ukuthi ama support Kaizer Chiefs ngoba umfundo maka show bolter lapha e Bloemfontein
yes
stadium siphakame sonke such
right
egcineni bazoblema lo mfana omncane abamfundisi into e grand you understand
yes.
So uma sidliwa kumenzeka ya like umfundo le game bekayidlala i game enkulu nakuye you understand mhlambe beka nokthuka egrounding then maka show bolter ubuyisa iconfidence ukuthi ngikhona la abuyisa isibindi ukuthi no mele ngidlale sengathi ngidlala neintanga zami so abantu makaceda bam blame mfundo mfana kithi mina personal ukhila wekhosi uyakuthanda and then kungase umfundo kuphela ngiyazi ukuthi noshabalala uzosazoyenza lento ulento uza
do
usazoyenza yenzeni bafana nibabulale nibatshengise ukuthi bagugile baphuka amathambo even nawe zwane yenza njalo unibapule mina ngiyathanda ninjalo bangazonikhohlisa umfundo umfana kithi hlala phansi ubuyisa incondo uyodlala ibhola ngendlela odlala ngayo ungafuni bakwenzisa ama mistake ngoba ngiyazi ama support e pirate ama support Sundowns ama support wesikhukhune bona laba basijoinile namuhla same WhatsApp group
hey. Man of the match
mara akusasa angazi ukuthi ngiyo join wabaye ngizoba welcome akusasa namuhla ngiwelcome laba bangijoinile
yes
yeah
mope join wabani vele kusasa phuma bani Mamelodi Sundowns Bulukwane City
mara mpintsha mina to be honest ne Mamelodi Sundowns noma ngangivusa ebusuku ukuthi uyayifisela okuhle angeke uze ukubone
never so ufuna abashawe ngakhi asikume ngalokho ufuna abashawe ngakhi kusasa
mina ngifuna abashawe 2-1
iPulukwane City.
iPulukwane City.
Angeke basinde khila.
Ah ngeke. iPulukwane City ngizoba ngikhona kusasa ePitori. Darko Blue ngizozama iplan ukuthi ngiyafika. La nizoba ningangidisappoint njenganamuhla like bengifuna ama supporter we Cape Town City ngiwatholanga ukuthi bekame ngakuphi. Ngabona ukuthi ayivele bengiyiwane ngihamba nabo. Kusasa ngifuna ucula nani lapha yana. Rihla hopela Sipedi ora Sisuthu ora
e. Noma yini.
Ya kitla hopela kina live voice kitla kitla dira jwalo. Kitla dira jwalo. I man of the match ama ulo makari
Fortune makari.
Fortune makari man of the match mfethu. Man of the match.
Kilo recharge ile nge 10 rand this week.
Ngirecharge mpintshami ngisithengile iSIM card ngoba like nami ukungabi khona ku MTN ku MTN 8 mpintshami kulethe isizungu la eSouth Africa
ngisho ukhipha le SIM card
no hayi angeke sisefonini sisefonini
angeke sisingenile
ya ngenzekile
udayile star 144 star 8 hash
sengilinde nje ilanga lenhlanhla
wafika nje iTiger
mfethu
iTiger
kuphela mfethu mina ngaleyo mali mfethu angizosoloko ngihamba ngaye stadium.
Ngiyosupporta
ngiyosupporta la ma team. Angifani nalabo abagulayo be Sundowns bathi bazoyitake nge 8 million.
Kanjani?
Kanjani mfethu?
Kanjani?
Ndoda I fiki na ku my.
8 million if I fiki na my.
Ayo mfethu.
Ayithengi my.
Hayi angeke. My.
Ne my duru kudlala.
Ndoda mama ngathi value ya my nale kahle kahle ama supporter we Sundowns sometimes ayawe correct.
Amathathi grand.
Ayawe correct. Yeah, but anyway sizawuthini.
Dankwa.
Yeah.
Ngiyabonga khila.
Yeah, mpijama.
Thank you. Thank you.